Sikiza hii wimbo. Nakia mungu mungu, weleki.
Achilia mkono wako, achilia.
Praise Jesus Network Television, where Jesus is the King.